naipenda cinema romantic rivals. Fez wanaipenda na mimi naipenda cinema romantic rivals.
Jump out na kimbegega, choma rupu ndani ya impreza. Look fisa na na mpesa, mchote na soup to impressa.
Fez wanaipenda na mimi naipenda cinema romantic rivals.